joluo nogo ngero moro ni thuru loyiengo. Jodongo bende nowacho ni piny kigero to mana gi mbaka. Onagi osirito thuolo mar goyo mbaka, mar kuodho piny kaka joka ng'ato. Chakre kawuono, konyruok olor.
To ei mbaka noero, wabiro mi thuolo ko teko mar penjo penjo, to mana ka idwaro duoko makare.
Chakre nyandwat nyaka milambo, ugwe nyaka imbo. Kawan masawa, wabiro bedo wangi kendo duondi weche mag telo makare, ni mar telo makare ema dongo ganda.
Koa e tung nam Lolwe nyaka tung nam Chumbi, dhogo yo Sieko nyaka wuotho gik Migori, wakolo lu weche, wamii sigana kaachiel koda puonjruok, nikech oganda Luo ohero lokruok makelo konyruok e yor dongruok.
Weche manyien, weche mag ohala gi pur manyasani, weche tuke, ngolo kod weche ngima dhano biro donjoni pile ka pile seche 24, ni mar wan kae nikech in janeno mawageno.
Akawa tudore e lony manyasani, jomatindo okwabiweyo chien, ni mar mae wuoth mariwo oganda jokanyanam e yor siasa, ohala koda ngimagi mapile kapile.
E pao tuke, wabro kelonu weche tuke, jotugo to kod jolony e weche tuke, wabro mi ler, ngeyo to gima lingling duto.
To ok tuke mapacho ka kende, wabiro ng'ado nembe ka wamuomo gode, kendo wakelo ni ng'eyo kod duoko mag tuke matimore e piny ngima, ni mar wan gi lony mararieya mar fwambo ni wechegi.
Wan gi geno ni kochakore kawuono, wabiro wuotho kanyakla ka wakolonu weche, wapiedhonu gi, wanonogi, kendo wamiyougi e saa mowinjore, ni mar ng'eyo nigi teko. Teko mar gerori iwuon.
Emomiyo en singoa kaka Ramogi TV ni oganda Luo bro bedo kod duol kokadho kuom weche goko makare, weche goeko monon, weche goeko makelonu dongruok.
Ne in janeno marwa, wayaw dhodwa thuolo, wakaw pachi kendo wami duoko ewi mago matimore e alwora mari. Kit fombo marwa en mar mi duol pile ka pile.
Oganda Luo, warwako u e odu manyien ni, kar konyruok makelo dongruok, karu mar nyisruok kaka oganda molony, moherore, kendo manigi geno mar chorruok nyime. Ramogi TV, en odwa.
Machiegni.